betaushin hannu be kyakkyawan damatsa kakkarfan sadauki be kyakkyawan gani tsaftatacce baya dauka baya wani baya hamma baya gata baya kwarewa baya tumbudi baya amai baya yin tsaki baya tsalla karabi duk tsayinka ya fika duk gata ka fuyi daidai wannan shine super masoyin Muhammad.